Salema, Ikayalami, Ilondoloze, Uhambe nami, Zungangishilana, Jerusalema, Ikayalami, Ilondoloze, Uhambe nami, Zungangishilana, Dao. Ali kolana, buso wami, au kolana. Ilondoloze, zuhambe nami. Dao yami, ali kolana, buso wami, au kolana. Ilondoloze.
Ayikolana, buso wami, awukolana.